Hizi story ubaya yetu ni kunyamazia mazee. These are stories that need to be told. Ndiyo watu wache kukuwa na hii amnesia wako nayo. Juu Kenyans mazee ikifika elections, amnesia. Tuna saa wingi deadly. Kama uko na post-election violence stories mazee, tell hizo stories. People need to know mazee.